imali yami. Amaloko lami, hamba nami namhlanje. Hamba nami. Mangiphuma nje ngihamba nawe. Yale.
Kakhosa.
Hawu, nasi sidupunga esikhulu madoda. Inkosi idupunga. Kunjani Nkosi Shaka? Sidupunga.
Ndoda ndlela yakho le. Ubani ukubonga abantu? Bamabuza.
Oh, ngoba usinde kufeni wena usubona ukuthi usikhuluma sami. Ngizofaka isibhaxu mina mfana.
Eh ngikhumbulile nami yazi mabukani.
Sakhole ukufihlela idloba.
There's no need for that when I'm here. Just out of trouble.
Malum, pa vile bonnete ba gore Shaka o fetsa di antibiotics tse. O etse bonnete ba gore wa ja. Se se botlhokwa.
Eh wena mancishana. Yena yilo lamala maphilisi lawo futhi awunje hey wabona wena ucisho wakho ufele ufele usutholile uzo akwalthola bu bu ucisho wakho wafele into ongayitholanga
wena Brutus ukahla kama ka kaqo rokana nge uthola bana kaqa monna
angirokani lutho ngikhulumqiniso abafeti baphelile laba balela mathuneni ngenxa abangawatholanga
bese ngisho sibila ngoba ngikhethi kama lo ucisho nashata
ngamanga ah wena sami Malobo la, asambe.
Mthola akafasele
yena fike. Yena ngishana nge.
Eh eh. Wena uma uthimani samaye.
Utine lakho.
Wale nyaka ne?
Vele.
Samaya.
Eh bas.
Waite ba tsaka ke sokena ba ke a bolaile mo nna mosadi o tla mola.
Mong le ya ngwe yela ngwepa.
Ke mo wadi ka ka tsana. Ke mo tshepe precious.
Ke so. Ba ba le wasi.
Gracious, it does nothing major.
It tells us nothing.
I guess the boss won't go to the moment that they're here.
I don't know, but... I don't know, my boss, I love. My fun, I love. Jow, me, don't say, I want boss. I want to come back.
How about that? Something like...